tuhurumie, tuondolee dhambi zetu, tufikishe katika uzima wa milele.
Oh, you're
going to